Bakunzi biganiro ku Kivi ndabaramukije nongera ndabipfuriza ikaze muri kiganiro ku Kivi mwateguriwe na Pascal Kumbuga. Muri kiganiro turabayagira ivyerekeye abantu hamwe n'amashira hamwe mu rwego cacu n'icuba Petero Nkuru nziza yaha imfashanyo mu gice ca nyuma c'umwaka w'2014. Mu bantu mukuru w'icacu yafashije harimo umufasoni yitwa Niyo Nzima Anna avuka muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Uwo mukenyezi yarakitswe n'amagara. Umufasoni Niyo Nzima Anna abanza kutubwira ingwara yaragwaye yariyo ningene yamufashe.
Tugifatwa nabayeho nzikona kwaye mwingo nafashwe n'ingwara y'umwingo. Hanyuma ndabonye muna abantu babonye kabona komenga ndafitimbye nga kachikana kana gato ndakamara nyinyi myaka 3 njanja kwipimisha nishatse kwivuza hanyuma njamujenda kwipimisha abazungu bari baje ngo batuvure bacha baranyakira mu bandi hanyuma bambaze rero njanja muri koma imitsi biranga komeye manjanja muri Moro hospitali militaire azungu banze muri hospitali militaire ndahamara iminsi 3 hanyuma baje kumvura cyasubira mu igenda nyine iyo nari yindi njangwarirayo mara iminsi 10 maze iminsi 10 bace barancura banciye mu gabo cyabiranga kunsubira guhema nkaza mpema nzwira iki kona bibaye gucyo njango manza kwivuza ndu docteur umwe arandungika kwitwa bibahagumye ibujumbura ankurikiranye rero arabona ko imitsi bayikomerekeje indani mu muhogo akiransubiza mu ijenda ngo nisubireyo ku mu docteur yambaze umuzungu nisubiyeyo acarambira ko tabishobora hari ngaruka yo kuba barambaza umwingo bigenze uko umu docteur yaranyandikira ngiye muri semuseka bacambwira ngo ntibikunda ngo nije mu Faransa ngo banje miliyoni 40 ndabona ko biro ngine bidashoboka nca ndataha mugabo nje nza gusubira kubibwira ivahagumye umu docteur twa ivahagumye kubera iwe yari yankurikiranye mu imiti yo guhema byanze ko mema kandi ja anyere kundi mu docteur yitwa Kamamfu kugira ankurikirane kuva impemo ingene no hema bamaye imiti rero ratinda biranga byanze aca mu rupapuro nsubize kwa bivagumye rankurikiranye aca mbira ko bava bakambagira ngaha ngo barabingene mpema ko vyari vyanze nari mu bitaro ico gihe muri wa karede imemo dica zirabura zibuze rero nje abanze barancura naje nje maramuhira imisi 10 aho ari mu kwa gatanu subira mu kwa gatandatu nsubiyeyo ubundi bica biranka basanga rero imitsi ngikunda kwifata komeye ngo bikunde baca bama uburyo bwunyongereza impemo bigenze uko yaciyemo atanga urupapuro asaba ko tworondera abantu badufashe ngo banjane kumuza muri Kenya
bimaze kwanka ko ingwara yiwe ikira mu bitaro byo mu Burundi niho umupfaso ni nkuko yabivuze yaciye aja kwivuriza mu gihugu ca Kenya. Kwivuriza hanze nkuko musanzwe mubizi bitwara amafaranga menshi ari naco gituma umupfasoni Niyo Nzima Anna hamwe n'umutambukanye wiwe baci batakambira umukuru w'icacu nyine cyo Petero Nkuru nziza kugira abaterere ako kamo umukuru w'icacu nyine cyo Bahiro Pierre Nkuru nziza akaba yarakitavye mu kubaterera amafaranga y'amarundi angana imiliyoni 2 n'inusu ubu rero uyu mupfasoni Niyo Nzima akaba yarakize. Uwundi muntu umukuru w'icacu n'icubahiro Petro Nkuru nziza yafashije n'umuryango wa Colonel Gerard Kageza uba muri quartier Gasekebuye mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango kaba mu mwaka uheze waragize ibyago aho inzu yawo yahiye igatokombera nkuko tubiyagirwa n'umupfasoni wa Colonel Gerard Kageza.
Twaragize ibyago hari ku igenekerezo ry'icumi ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyene 2014 nari mu cumba numva abantu bari hanze bariko bakome induru ngo twahiriye mu nzu sohoka kuraba nsanga inzu yamaze gusha atacunga ishobora gukiza chandaheza dasok naco nashobye gusohora na kimwe.
Umukuru gucacu nyine cyubahiro Pierre Nkurunziza akaba yaraterereye uwo muryango wa Colonel Kageza Gerard ibikoresho byo gusanura iyo nzu yabo.
Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaratubaye hafi cyane umuryango wacu waciye umwandikira. Hanyuma n'ukuri ntiyatevye twanditse itake 12 itake 14 tuja tubona araduhaye inyishu yaturemesheje ari nayo yasubiye kudusubiza ubuzima iyo nyishu. Ko twagiye tubona muri iryo kete atwemera imfashanyo y'amabati n'isima acara duha n'uduhera two kuba turifashisha duca dutangura kumva umutima igikomere gitanguye kugabanuka kuko twari dutanguye kubona ko turose ingufu.
Eka n'inshuti n'abagenzi n'ababanyi barabaterereye mu gusanura iyo nzu yabo.
Baradufashije cyane ababanyi bacu bo ngaha mu gasekwe bimwe bidasanzwe baritanze imigwi itandukanye. Uwari we wese ku mugwi yarakoze ica shoboye. N'inshuti n'abagenzi ro dukora n'abakoregi baratubaye hafi cyane.
Undi muntu yafashijwe n'umukuru w'icacu nyine cyo Petero Nkurunziza n'umupfasi w'Geneviève Banyase wo ku musozi Mugoboka. Umukuru w'icacu akaba yamuterereye amabati 40 yo gusakara inzu yiwe. Umupfasi w'Geneviève Banyase aratubwira ingene yubatse iyo nzu n'ingene yaterereje umukuru w'icacu nyine cyo bahiro Pierre Nkurunziza.
Je mu kugira nshobore kubaka narasavye credit muri forogema ijya ihabigisha ndubaka ubwa mbere nabanje ndagura agaparcel ndiyumwe ndaronka agaparcel muka muri credit hanyuma ndubaka inzu ikigega ndamanika hagezaho udufaranga twose twa ya credit duca turahera inzu cimara igihe idasakaye mugabo nta ndiyumvira nti nyabuna reka niyumvire ukuntu bigenda nkabana rimaze kumva ko nyamucubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahoraha imfashanyo abandi ca ndandika ikete ndaritwara ndaridepoza hanyuma rero ca ndandika ndasaba yuko bampa amabati kuko nahora numva abandi bose ko abafasha ca ndarirekeza muri presidansi ca ndarindira igihe hanyuma itarike 17 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2014 zanumva umuntu ampamagaye ati nyabuna wowe Imana yakugiriye neza baguhaye amabati 40 ati president yaguhaye amabati 40 nca ndakoma amashi ndanezerwa cyane acarambwira niyo ntanja kuyatora nca ndagenda.
Umukuru w'icacu nyine Petero Nkurunziza yarafashije kandi umuntu yitwa Karegwa Daniel aba muri komine Kamenge mu gisagara ca Bujumbura aho yamugabiye imashini yo gushona.
Mu minsi heze tutarategwa na wa muzurira wigera kugwa ngaho mu kwa kabiri wahitana ibintu mugatunguru ngo utume ibyo nahora nkuru tunahora ndandaza dutwagwa n'amazi. Je mu minsi heze nahora ndumudandaza ariko ubu nta kazi fise ubundike gucyo gusa nta kina kimwe bisanzwe nkora. Umukuru w'igihugu igihe twategwa n'umuzurira naricaye ngaho muhira amaze kubona ko nsigaye ndi mboko boko atakina kimwe ngisigaranye niho nace ndamwandikira ndamubwira ati mutama nyine cyubahiro ndagusavye urabe ko nshoboza umutahe nshoboze ni machine umukenyezi wanje ashobye kuba arakoresha hanyuma ndashimye umukuru w'igihugu ico gihe arumusakamo kanje yaragerageje igihugu bwose nyakubaho arumva agatakambo kanje arampa imashini umukenyezi wanje ashobora gushonesha naho ntashobye kuca ndonka umutahe ariko ndashima kuko ubu iyo mashini mudama agiye ku isoko araronka ubufu bw'abana tukajya ubu nta probleme nimwe vraiment ndashima Imana.
Uwundi muntu umukuru w'icacu yafashije ni umunyeshuri yitwa Clementine Mukayiranga yiga muri kaminuza y'Ingozi akaba yamutereye amafaranga y'ishuri angana 500,000.
Yafashije mu buryo bwo kompa minerivare nyene aho byari byangoye nayibuze yo kwishura ishuri yampaye amahera 500,000 by'amarundi. Je nabonaga ubuzima bwangoye nkaraba nta kazoza mfise nsanga mu byagenda akora ateza imbere mu buryo bwo kwiga afasha abantu cyanyene ndamwandikira ngo arabe ukuntu ingene yumfasha mbandanye kwiga.
Umukuru w'icacu nyine cyubahiro Pierre Nkurunziza yarongeye kandi arafasha mu gikorwa cyo gusanura ishengero Methodiste Libre yo ku musozi Kirengane muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza. Akaba iryo shengero yaritereye amabati 100 hamwe n'imifuko 50 y'isima nkuko tubiyagirwa na Pasteur Burikukiye asanzwe arongoye iryo shengero.
Umuvyeyi wacu nyenicubahiro president w'u Burundi yaradutereriye aduterera amabati ijana kandi aduterera n'imifuko 50 y'isima kugira ngo dushobore gutunganya no gusanura ingoro y'Imana.
Umukuru w'igucacu nyenicubahiro Pierre Nkurunziza yarafashije kandi ishiramwe ry'umupira w'amaboko w'abamugaye bakina bicaye. Umukuru wa komite y'iryo shirahamwe bita mu Gifaransa Komite Paralympique du Burundi Apollinaire Gahungu abanza kutuyagira ingino gurukino rumeze.
Sitting volleyball ni urukino gwa volleyball rujya musanzwe muzi mugabo bakina bicaye kuko rukinwa n'abagendana ubumuga bakarukina rero bicaye kubatararubona rero kumbura bibaza ngo umuntu akubita smash gusa ahagarara ku maguru canka simba ndashaka kubabwira yuko n'uwicaye w'umuhinga ashobora gukubita ismatch irindwi umubi.
Umukuru w'igucacu akaba iryo shyirahamwe yararitereye amafaranga angana umuriyoni umwe n'ibihumbi 500 mu ihiganwa iryo shyirahamwe riherutse kuringaniza.
Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaraduterereye kandi mu Burundi si ubwa mbere aduterera, ugira gatatu aduterera. Nibuka yuko twari twategekanije kugira ihiganwa rya sitting volleyball ku gice ku rwego rw'igihugu cyose, mugabo ntigiyashoboye kuba kubera tutaronse benshi baduha uburyo. Yari yaduterereye araduha amafaranga imiliyoni n'ibihumbi 500, ayo turayakoresha mu gihe twakora Assemblée Générale ya East African Community, East African Community y'ibintu y'ibyo abantu bagendana ubumuga bayita ngo East African Paralympic Committee. Hanyuma ubu naho twarasubiye turamwitura, arasubira n'ubundi aradufasha, aduha imipira ya volleyball, aduha n'amafile. Iyo mipira rero akaba ariyo twaciye dutanga ko udushimwe ku mirwi yari yahiganwe muri iyo competition duheruka gushiraho muri mu gihe twari ko duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abagendana ubumuga.
Tukiri ku byerekeye inkino, umukuru w'igucacu nyenicubahiro Pierre Nkurunziza yaratereye ibihumbi 700 ishuri ryisumbuye ry'Ingozi ryitwa Lycée Don Bosco. Iryo shure rikaba ryari kuri ritegurira kuja gukina n'ayandi mashure kuko tubiyagirwa na Patiri Bamvumira Giyeraimo asanzwe arongoye iryo shure.
Kubera tuzi yuko umukuru w'igihugu akunda inkino, harageze igihe rero twebwe turiyumvira yuko twogera urugendo tukava hano Ingozi twega barezi n'abaregwa yuko tukogenda gukina umupira igitega ishuri rimwe ry'igitega. Hanyuma turandika ikete, twari twatse amafaranga menshi, mbese bashaka twari twatse amafaranga menshi. Mugabo twumva muri iyo minsi yahera baraduhamagaye batubwira ati nitugende gutora imfashanyo y'ibihumbi 700 umukuru w'igihugu yaduhaye. Kubera rero kuja hariya igitega murazi ingene ukwiyunguruza bica bigenda, kandi twe twasabye haba ku banyeshuri no kubaregwa, twahise tugenda dufata amafaranga tugenda gukina hafi. Ntitwagiye igitega, twaciye tugenda kuri Lise Muramvya, tugenda itariki 8 z'ukwezi kwa 11. Icyo gihe akanyamuneza kari kenshi kuko ni hano kuri Don Bosco, barabarezi ba hano kuri Don Bosco n'abarezi bo kuri Lycée Technique Alessandro Rossi hari Ingozi, kuko yose n'amashuri atwagwa n'abasaleziyani. Abarezi rero twese tufata iyo mfashanyo ikomeye cyane, tugenda gukina imurambya batwakira neza, mbese n'intsinzi twaje tuyizanye.
Umukuru w'igucacu nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarafashije kandi ishyirahamwe ryitwa Piswe Burundi aho yarironkeje ibikoresho byo mu biro. Mbe none iryo shyirahamwe ryavutse ryari, ryavutse gute, rikora iki? Inyishu tuyihabwa na Nkengurukiyimana Samuel asanzwe arirongoye.
Uro ry'amashyirahamwe Piswe Burundi ryavutse mu mpera y'umwaka 2011, mugabo twatangiye gukora neza ibikorwa byacu twiyemeje mu ntango z'umwaka wa 2012. Rikaba ari ishyirahamwe risanzwe rihurikiwemo n'ayandi mashyirahamwe akora mu bisata bitandukanye, hanyuma harimo n'amashengero atandukanye harimo nibyo no kwita mbere nk'amadini ko nka komibu runani rw'amashyirahamwe runani rw'abayisilamu ari umunwanyi wacu ari umunwanyi wa Pisike Burundi no kuvuga rero haba hanyene Bujumbura haba na ruguru hariho amashyirahamwe hakabaho byo bita amagrupe maje amashyirahamwe mato mato hakabamwo amadini atandukanye hakabamwo amakrebe hakabamo n'izindi ndaninyere sanzwe ziri muri Pisike kandi babwira nka Capes please nonye nurunani mugarusanzwe ari ruri mu runani rwa Pisike Burundi mwihuriro Pisike Burundi gushika ubu Pisike Burundi irimo amashyirahamwe 212 kandi akora mu bisata bitandukanye turiho hirya no hino kandi bisaba yuko turonke ibikoresho bikwiye kugira ngo dushobore gushika kuco twiyemeje dushobore gurangura ibyo twiyemeje muri ibyo nabyo murabizi yuko harimo intwari ibereye mu by'ubutunzi intwari ibereye mu by'intwaro muri byo rero usanga tuba dukeneye ibikoresho dukoresha twakiye twimvira yuko two kwitura nyine icyubahiro umukuru w'igihugu hamwe twakiye tumandikira ikete turamubwira ko twa dukeneye ordinateur izi machine za mudasobwa turamubwira ko twa dukeneye aho dusohore rije twanditse ibyo bita imprimante turambwira yuko rimwe na rimwe mbere twanditse tuburaho dushobora kugira photocopy ngo tubize izo mpapuro twanditse ibyo byose rero nyine ucyubahiro yabifashe nka nkama ashobora kuduha ordinateur yo mu biro cyo bita PC do biro imwe araduha ordinateur ngendanwa zibiri mubona araduha imashini dusohorerako ibyo bita imprimante mubona ngaho kandi igezweho imeze neza araduha kandi nigisha kugwiza impapuro ico bita mu gifaransa photocopieuse
umukuru w'icacu nyine cubahiro Pierre Nkurunziza yarahaye kandi imfashanyo ishira hamwe y'abakozi bo mu nzu yitwa mu gifaransa collectif des associations de travail domestique du Burundi umukuru w'iryo shira hamwe Richard Manirambona abanza kutubwira ingene iciyumviro cyo gushinga iryo shira hamwe cabajemo nakamaro karyo
aya mashira hamwe aya mbere yatangwe kuvuka mu 2004 mugira tubyiyumvire twabonye yuko abakozi bo mu nzu ari umwe mu migwi bigoye kugira ngo itere imbere na cyane cyane bifatiye ku bumenyi buke cyane bigafatira ku ngorane zitandukanye bagenda bagira abakora ntibahembwe abakora akazi nabi bagashobora n'abakoresha babo kubera batakazi ibyo byose rero tubona yuko hagati y'abakozi n'abakoresha hari intambamye ingorane zikomeye tubona ko twoshinga ishyirahamwe kugira ngo abakozi tubigishe hama tubigishe urufaso rw'ingene babana neza n'abakoresha babo tubigishe ingene botunganya akazi kabo ka misi yose hama mbere duce tubigisha yuko ubugirigiri bugira babiri kuja hamwe bizotuma batera intambwe bagashaka kwiterambere rirama
iryo shyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu irafasha mu kumvikanisha abakozi bo mu nzu n'abakoresha babo mu gihe hadutse amatati hagati y'umukozi n'umukoresha
turafasha gose kuko uretse abakozi baza aho twitura n'abakoresha benshi arabibwe arabagiriwe ingorane benizo baraza aho twitura tukabafasha kuko abantu wanyu benshi cyangwa abakoresha benshi bamaze gutahura umugambi wacu ntibacemera gukoresha abakozi bo mu nzu badasanzwe bari registre mishi hame ryacu kuko nk'ubu unyandibuka yuko hariho uwo bigeze kwiba mu cara amadolari ashika igihumbi uwo umukoresha twaramufashije uwo mukozi twamufatiye mu buke ahantu bita inyarucamo yari yamaze kugenda hariho nabandi benshi cyane tumaze gufasha hariho mungagara wigeze gushira umwana muri firigo yashize umwana muri firigo umukoresha yaraje kutwitura twaramufashije uwo twamufatiye igitega ahantu bita inyarusange no kuvuga rero turagerageza kubafasha hanyuma abandi dufasha nabo bakozi baba barenganijwe hari abashobora gukorera abakoresha babo bakanka kubahemba banse kubahemba babonye bamaze kubagira ameza n'ameza atanu bakababeshira ko biyivye aho rero bagaca babirukana cyangwa bakabirukana mu ijoro batabahembye abo nabo rero turagerageza kubafasha na cyane cyane mu kubereka aho bashobora kwitura mu nzira y'ubutungane kandi abenshi muri bo baramaze gutunganirizwa
umukuru w'ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu aratubwira ibyo bikoresho muri bucacu nyine cyubahiro Petro Nkurunziza yabagabiye ibyo ari byo hamwe n'icyo babikoresheje
n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraduhaye ibikoresho ama cuisiniere ama microonde na cyane cyane bifasha mu gutegura ibintu byo buhinga byagezweho amagato amapiza amakeke amakishe imikate gushusha mu buryo bugezweho ibintu byinshi bikorwa biciye muri furu ubu unyi baca babyiga bakabinonosora
Muri make ibyo bikoresho bikaba byabafashije gukarisha ubwenge mu mwuga wabo. Mbere abakozi bo mu nzu bashika 140 barakarihirijwe ubwenge bakaba bararonse n'impapuro z'umutsindo mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2014. Abantu rero umukuru w'igucacu nyinicubahiro Petero Nkurunziza yahaye imfashanyo bari mu ngorane zinyuranye baramushimira cyane.
Ndashimira umukuru w'igihugu yamfashije kugira mve muri cyako naravumira nk'umuntu afungiweyo. Aho bayarungikiye rero umukuru w'amanzi kundukira imahera bambandoza uburyo bwo gutaha no gusubira mu muryango.
Sinumva uko noshima uko biragoye ariko kugira na exprimer gushima byongora cyane ariko ndamushimira cyane umuryango wanjye uramushimira cyane nakakana kamezi k'imyaka itatu gasigaye kabi karamuzi ko umuryango wacu ugeze no munsi wasubiye gutoha kubera umukuru w'igihugu yatubaye hafi kamwifuriza ko nico nshoboye ku Imana yo muha kuramba kamuha n'imigisha iva ku Mana
ibyiza umukuru w'igihugu cyo Burundi yankoreye sinoronka ningene ndagisigura Imana yonyine ugira byose niyo yobisigura jewe iyatabawe sinabona ahandi hantu nahatoya nshobora kuronka amabati yo gusakarunza ahubwo nukugwa ibiza yaraguye nukuri Imana imuhezagire imuhe imigisha imuhe kuramba imuhe nukuroranirwa mu bikorwa byiwe bya misi yose
ijambo nyamukuru no herako turabye ukuntu no bivuga ku mutima wanje nariko nifuza ko abarundi bose kuva ku nzego zo hasi kuva ku myagi y'umutoyi gushika kubegera umukuru w'igihugu ko bogira umutima nk'uwiwe kuko ukuntu yitaho umunyarucari nka jewe najewe mu bisanzwe nakugiye kumvuka mu ntara ya Karusi commune Shombo naho twohuriye nawe nta nahanzi ntazi ni yabonye gusigyokete nta naho n'ubu naho twohura ntashobora no kumenya ariko yarumvise agatakambo kanje Imana namutembereramo n'umunyembabazi novuga ko ubwiza afise n'imbabazi afise zo kwandikira abarundi bose nabo bakagira umutima nk'uwiwe abarongoye bose n'abamuyoboka twese tukajyamo tukagira umutima nk'uwiwe umutima w'imbabazi hamwe twogira umutima nk'uwiwe Burundi nobona kumengo bwoba nka paradiso nukuri koshima imwe bikomeye Burundi bwacu nta nakime cyo gucafuza
ndakenguruka cyane gose ndamushimira ingene yomfashije kuko nabonaga nari nahebye kwiga bona nyene nta kuntu byogenda ndakenguruka cyane gose
ni byukuri turamukengurukira cyane umuvyeyi wacu ni byukuri turamushimira igikorwa gikomeye yadukoreye kuko kubona ingoro y'Imana imeze uko muyibona nuko yagize cyadufashije mu gihe twahuye n'ivyago vy'umuyaga bikagurura ingoro y'Imana ibihe bitari bito turamukengurukira cyane umubyeyi wacu ni byukuri tuvuze tutaragahoraho arakamagira umutima wo gutabara no gufasha
eka namashira hamwe y'inkino umukuru wacu nyinicubahiro Pierre Nkurunziza yahaye imfashanyo aramushimira bimwe bivuye ku mutima
utoshima n'ukuri n'uto nuwo batagira umutima kuko twitura benshi si benshi baheza ngo batwishure iyo rero tubonye umuntu akomeye nk'umukuru w'igihugu atwitaho akitaho inkino zacu z'abagenana ubumuga nivyo ntiziramenyekana cyane bica vyerekana yuko ari umuntu koko akunda abanyagihugu biwe ari umuntu akunda inkino akunda cyane cyane nabo benshi bakunda kwigiza inyuma aribo bagenana ubumuga rero nashaka kumushimira bimwe bivuye ku mutima nkavuga nti na ntaryo tumwituye n'undi kumusaba yuko yokwama atwitwararika akama atwishura neze mwe bidushika ku mutima nkuko ni uya twishuye
turakenguruka bikomeye cyane jewe nsana mushasha ngaha naho ndiko ntangwe umwaka wa gatatu umugabo amatwi yansumira numva umenga so bwa mbere bo babaronse imfashanyo y'umukuru w'igihugu mu bintu byerekeye inkino amatwi yansumira mbwa twebwe jewe ayo narayabonye twarayakoresheje kandi ngiye ko mbese nshima gose kuri iyo mfashanyo twaronse cyane
eka nishiramwe Episcopi Burundi hamwe nishiramwe ry'abakozi bo mu nzu arashimira umukuru w'icacu nyinicubaro Petero Nkurunziza ku mfashanyo yabahaye
umukuru w'igihugu rero turamushimira kandi tumwipfuriza migisha no kuroranirwa turazi yuko atari twebwe ba mbere kandi atari twe banyuma amafasha n'abandi ahubwo gihambaye nuko twamusabira kugira ngo Imana imufashe uwo mutima wo gufasha amashyirahamwe yo gufasha abantu ku giti cyabo abo bandanye na cyane cyane twese abarundi tumwigire ko ibingendo y'abarundi gutyo bizoheza bituma igihugu cyacu gitera imbere gusumba
twagomba kumushimira bimwe bivuye ku mutima hama kumushimira ijwi ni jewe mugabo n'irya bakoze bo mu nzu bose batandukanye barukiye mu runani rwacu rw'amashyirahamwe kuko bose barashimye barakura ubwatsi kubw'icyo gikorwa gitangaje yakoze kitari kimenyerewe mu bantu byitwa yuko ari bato bato
abantu bose hamwe n'amashyirahamwe umukuru w'icacu yafashije baremeza ko nyine icubahiro Perezida Pierre Nkurunziza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi wa mbere yegereza abenegihugu abagendera akongera akabafasha
umukuru w'igihugu nawe twinte twamwegera yabatangiriwe n'abasoda urumva namuntu yamushikeye ariko naneze kubuko asanga n'abantu ku Kivi cyo cyatumye nkumbure amajambo yanje amushikira kamenya ingorane afise
jewe amatwi asumira kandi n'ivyemezo ngira vyo haboneka nibaza kwivyo bintu bitigeze biba nimba vyarabaye naho ngira ngo byaba nko kuwawe bishiki wawe ariko nk'ubu twe twanditse izina ryacu ntiyararizi none munsi w'amazi ati bajya abantu basagute bavuka he bari mu mugambwe uyuhe ndazi kwica kibazo co mugora bivuga ngo ni Imana imukoresha kuko birarengeye
cewe ntabesha ntavyo nari bwigere mbona kuko nikimenyamenya nuko umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi dufise ubu yarubatse n'amashure harubaka amavuriro ndetse no ngaha ku mugabo ka hariho ivuriro aherutse kutwubakira ngira ngo dusigaye kurikoresha nta mukuru w'igihugu n'umwe nari bwigere numva yafashije abantu kuko parahaciye imyaka na myaka ndetse imyaka nari nkoze jewe nari nkoze imyaka hafi 30 nta muntu yari bwigere atwiyumvira kuduha amabati
ni gitangaza nabonye nta wundi mu prezida nari bwabone ashikira umuntu muto nka jewe naho nari bwabibone aho umukuru w'igihugu ashobora kugenda agakora niko garusangi n'abanyagihugu sinari bwabone n'umukuru w'igihugu agenda n'imodoka abakuru b'igihugu b'imyaka yahera bagomba kugenda ahantu bagenda n'indege kajugujugu twarumva ngo prezida yaje tukamwumva gusa beste ya mamikro ntitwari bwabone mu prezida ashika mu banyagihugu bato bato nka twebwe ni gitangaza twabonye kuri umu prezida kuri umu prezida wacu Pita Nkurunziza nukuri ni gitangaza umuntu wese arabye araherigwa
yumvire namwe umukuru w'igihugu ishora kubona ku masanamu ari karasanya n'abanyagihugu bicaranye aho abanyagihugu nyine basanga bicaye habari ku kirago habari ku ntebe zisanzwe ubone tariko yo gukira ku mukuru w'igihugu mu byukuri ingendo yo kugendera abarundi akabasanga ku Kivi ingendo yo kugendera abantu adasobanuye ngana mu mashyirahamwe canke nabo mu ntara iyi aragendera abanyengozi aragendera abanyabururi aragendera abanyarutana ni ingendo zita cyane
mwari bwabone abakozi bo mu nzu bagenda gukinira kuri stade umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaza agashyigikira izo nkino akaba muri zo mwari bwabone umukuru w'igihugu ahaguruka akazana ibikoresho atabakozi bo mu nzu nimwige kuko bamaze kwiga bacha bakorana n'agashahara kisununuye abashobora gukora mu mahoteli atandukanye bagakora abashobora gukorera bakava amahanga bagakora urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane novuga yuko intwaro nyinshi twarazibonye mugabo usivye yuko twafunzwe abandi tugahohotwa tukabura aho twitura novuga yuko atacho twari bwabone cy'igitangaza twari bwakoregwe nk'ivyo twabonye nyinshi wa mukuru w'igihugu cy'u Burundi yadukoreye
Ikiganiro ku Kivi twabashikirije cyari cyerekeye imfashanyo mu gihugu cyacu n'icyo bari Petero Nkurunziza yahaye abantu n'amashyirahamwe mu gice cya nyuma cy'umwaka ushize aho kigarukiye tukabadushimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye murakoze na ubutaha.